pia mianzi au bamboo tree, lakini asili sio miti, ni maua. Ni miongoni mwa maua ambayo yanakuwa haraka sana kuliko maua.
Stand and then look around to see, just scope the area.
I made it!
Ah!